buena que tiene que hambre, a tiana no su apa, ima, no va a buscar de mi monayo, talocumna, ni buena vida usoque, a ti apa, uame, a ti ima, ume. Una communication now. We are telling you. What you learn? I'm so mad. I think I'm so. What's the end of the team? I'm so. What's the end of the team? I'm so much. I'm so much. I'm so much.
Oh. umoyingcwele yini babhem nisindisekwe ntoni xa ningazufuni kumamkela umoyingcwele insindiso yenu why ihafu why ukuriphenta kwenu kuhafu why ukuguquka kwenu kungamthinti uThixo ukuze athulule umoyingcwele kuni umfana walahleko waguquka uyise wabesemnikeza ntoni iringi wamnikeza ntoni tshetshani wamnikeza ntoni iringi wamnikeza ntoni nengubo ende entle andibonge ke mnikosi laa ngubo uba wezoyicela ekwi-religion wengekayifumani wanikezwa izinto eziphelayo ngoba i-religion imnikeza izinto ezitemporary yevakati wanikezwa izinto eziphelayo wabozidla zaphela kodwa xa seziphele akayinikezwa iringi ngoba xa ube neringi iringi uma udinga into uvele ulandule andibonke mnenkosi yobabhem
Yeah.
Nizokufuna njani ubukumkani bamazulu uma ningagcwaliswanga omongcwele.